Nyakwigendera Kizito Mihigo waririmbye amahoro n'ubwiyunge yahawe igihembo cyitwa Vaclav Havel International Prize for Creative Dissent, gitangwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga riharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Foundation. Mihigo niwe muntu wa mbere na mbere ubonye iki gihembo atakiriho kuva kimaze gushingwa mu mwaka w'2012. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri Londres mu Bwongereza aratugezaho inkuru irambuye.
Igihembo cyitiriwe Vaclav Havel cyagenewe umuhanzi w'umunyarwanda Kizito Mihigo muri uyu mwaka w'2020. Ni igihembo gihabwa abantu bagaragaje ubuhanga mu bihangano badakeza ubwega, bagaragaza ubutwari, bakarwanya akarengane kandi bagendera mu kuri. Icyo nicyo gisobanuro gitangwa n'umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu Human Rights Foundation, Thor Halvorsen, mu butumwa bwa email yoherereje Ijwi rya Amerika. Thor Halvorsen aragira ati, akoresheje umuziki n'ubugeni, Kizito Mihigo yavuze ibinyuranye ni by'ubutegetsi, avuga ko ari ubw'igitugu bwa Perezida Kagame. Ati kandi ubwo butwari buvanze n'ubunyakuri bwo yazize. Ati Human Rights Foundation ni itewe ishema no gukomeza umurage we ibinyujije muri iki gihembo. Umuryango wa Kizito Mihigo uharanira amahoro KMP uravuga ko wakiriye neza iki gihembo. Delphine Uwituze ni we uhagarariye.
Izina rya Fondation KMP twishimye cyane, byaturenze. Ni inkuru nziza, ni inkuru ishimishije, ariko kwishima reka tube tubihagarikiye hano. Tubanze dushimire Imana, dushimire kandi n'iriya Fondation ya Human Rights iduhesheje ishema rikomeye, ihaye umudari uhanitse cyane umuyobozi wacu umuhanzi Kizito Mihigo nyuma y'igihe gito amaze yitabye Imana. Kwishima ntabwo byarangirira aha ngaha, kugira ibyo byose bigerweho akanama nyemuramaka bigafata igihe kirekire, kabaza abantu benshi batandukanye. Mboneho gushima mbikuye ku mutima abantu bose bagize uruhare mu kwimakaza urukundo rwa Kizito Mihigo bamuvuga ibigwi, kandi turizera ko iki gikombe, iki gihembo atari cya nyuma, ni urufunguzo rw'indi midari yose yindi zaza mu minsi iri imbere, kuko Kizito Mihigo nta kindi kintu yasize uretse igiti cy'inganzamarumbo, amahoro n'urukundo mu bantu.
Igihembo cyitiriwe Vaclav Havel wari umuhanzi, umwanditsi ndetse akaza no kuba perezida w'igihugu cya Czechoslovakia akivanye mu nzira igendera ku matwara ya gikomunisiti. Kizito Mihigo abaye umunyafurika wa gatatu ukegukanye nyuma y'impirimbanyi ikomoka muri Zimbabwe Silvanos Muzivovum n'umuhanzi ukomoka muri Sudani y'Epfo Emmanuel Jal. Umuhanzi w'umunyarwanda Jean Paul Samputu nawe aravuga ko igihembo cyahawe Kizito Mihigo hawe abari bo bose baharanira amahoro.
Icyo nabivugaho cya mbere nuko ni ibintu byo kwishimira kuko n'umunyarwanda ubonye ishimwe, noneho ni n'umuhanzi ubonye ishimwe. Ikindi twakuramo nk'isomo cyane cyane abanyarwanda nuko ibyo wibye n'ibyo usarura, kuko yabibye urukundo none dore arasaruye. Ariko nanone mu banyarwanda nkuko mbivuze, hari ibintu benshi batamukunze bashobora kuvuga bati nta kuki bivuye he, kandi yarameze atya. Ndagira ngo nabo babone isomo ry'uko uko byagenda kose, iyo wabibye urukundo uko byagenda kose urasarura. Ikikomeye kiruta byose rero njye navuga nuko burya iyo wabibye urukundo noneho nyuma ukaza kugira ibibazo, urukundo ruraza ugatwikira byose. Urukundo rutwikira byose, urukundo rwicara hejuru y'imanza nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo rero ni isomo rikomeye cyane twagombye kubona nk'abanyarwanda.
Igihembo cyitiriwe Vaclav Havel cyegukanywe kandi muri uyu mwaka n'abandi bahanzi babiri, Badi Ukaw ukomoka mu Bushinwa na Omar Abdulaziz ukomoka muri Arabia Saudite. Iki gihembo giherekejwe n'ishimwe ringana n'amadolari 38,000 abagitsindiye bazagihabwa mu cyumweru gitaha mu muhango uzabera Oslo mu gihugu cya Norvège. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Naho umuryango w'abibumbye Loni urizihiza uyu munsi isabukuru y'imyaka 75 umaze ushinzwe. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Nkuko maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi z'aya makuru uyu munsi abakuru b'ibihugu 193 bigize umuryango w'abibumbye barakorera inama ku buhanga bw'amashusho video conference inama yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 75 Loni imaze ishinzwe umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yabwiye ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza kwaza kubasaba gushyira hamwe mu bibazo by'ingutu byugarije isi muri iki gihe cyane cyane icyorezo cya virus ya corona. Iki cyago cyatumye ibihugu byifunga bisubira kuba nyamwigendaho cyane cyerekana kandi n'intege nke za Loni. Bityo hashize amezi Loni isabye ibihugu bigize amadolari miliyari 10 yo gufasha ibihugu bikennye cyane cyane muri iki gihe cya COVID-19 ariko ntirabona na kimwe cya kane cyayo. Guterres araza kandi kongera gushimangira ko urukingo rwa virusi ya corona rwazagera kuri bose nta kurobanura. Ku yandi makuru yo hirya no hino ku isi mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana komeza.
Mwaramutse Thomas. Wahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire Konan Bedie yarahamagariye abanyagihugu b'icyo gihugu kuri uyu w'Imana kugarariza ubutegetsi kubera perezida Alassane Ouattara azokwitoreza manda ya gatatu. Yavuze ko bahakanye ko ibwirizwa shingiro rihonyangwa ariko nta kamo ko guhungabanya amatora y'umukuru w'igihugu yo ku itariki 31 ukwezi kw'icumi yateye. Bedie ni umwe mu banyepolitike bane gusa bemerewe kuzokwitoza inyuma yaho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yimiye abandi 40 uburenganzira bwo kuba abakandida. Mu kwezi k'umunani abantu 18 nibo bishwe mu myiyerekano ifitaniye isano n'amatora yimirije abakurikiranira hafi ibyo muri icyo gihugu bafise ubwoba ko hashobora kuba ubwicanyi nk'ubwabaye nyuma y'amatora yo mu 2010 yahitanye abantu 3,000. Ibihumbi by'abantu barihereje amabarabara ejo ku Imana i Berlin ku murwa mukuru w'Ubudagi hamwe no mu bindi bisagara basaba umuryango umwe bwa Buraya kwakira impunzi zitagiraho zikika umusaya inyuma yaho umuriro uturiye ikambi barimwo mu Bugiriki. Abantu 12,700 ntibagiraho bakika umusaya inyuma yaho umuriro uturiye ugatongora ikambi barimwo y'Imoria mu izinga ry'Ubugiriki rya Lesbos mu ndwi iheze. Aha yavugwa imyiyerekano ni muri Israeli aho ibihumbi by'abanyagihugu bakoze imyiyerekano ejo ku Imana i Yerusalemu basaba itanga imihoho y'umushiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu. Ni mu myiyerekano ya mbere yabaye hafashwe ayandi mategeko mashasha yo guhagarika imirimo kubera ikiza cya COVID-19. Igihugu cya Israeli cyaronse abanduye biyongereye kuruta ibindi bihugu mu ndwi zibiri ziheze bituma gishinga amategeko mashasha ku munsi wa gatanu yo guhagarika imirimo. Kaminuza John Hopkins ya muri Amerika ivuga ko Israeli imaze kuronka abanduye barenga 187,000 n'900 hamwe n'abarenga 250,000 uwo mugera umaze guhitana muri ico gihugu. Leta Zunze za Amerika kuri uyu wa mbere irafatira ibihano abantu hamwe n'amashyirahamwe arenga 20 bafise uruhara mu guca kubiri n'amasezerano ya nuclear kuri Irani, programme ya misile hamwe nayerekeye ibirwanisho. Umutegetsi wa Amerika atashimye ku izina ryiwe rimenyekana yavuze ko Amerika izobibafatira naho hari ibihugu mpuzamakungu bicuditse na Amerika bitabishigikiye kuko ibihano bya nuclear kuri Irani ikiringo byahawe byarangiye. Ariko Amerika yategetse ko bibandanya gushirwa mu ngiro. Uwo mutegetsi yavuze kandi ko Irani ishobora gukora ikirwanisho cya nuclear mu mpera z'uyu mwaka kandi iri kwirakorana na Korea ya ruguru mu gukora ikigendajuru cya misile giterwa ku kirere kirekire. Ariko nta byemeza yatanze. Ibihano bishasha biri mu twigoro twa perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump two kubuza Irani kugira igihagararo mu karere. Ubutumwa bwahawe ibihugu bya Buraya bicuditse na Amerika hamwe n'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya ko mu gihe bitazokubahiriza ingingo yo kugumizaho ibihano kuri Irani amashirahamwe yo mu bihugu byabo azobica kubiri azokwibonera ko leta ya Trump yikeka Irani ko iriko irarondera ikigwanisho cha nuclear ariko Irani nayo yamye bihakana. Abasirikare ba Leta Zunze za Amerika mu manuko bwa leta ya California bari mu myiteguro n'inyigisho kugira bazoje gufasha mu rugamba rwo kugwanya imiriro iriko iratongora uburaruko bushyira uburengero bw'igihugu. Abantu bashika kuri 35 nibo bamaze gutangazwa ko bafuye kubw'iyo miriro, ama miliyoni y'amahegitari nayo aratsha aratukombera. Abahinga bavuga ko iyo miriro ari ibaye myinshi cyane haraheze imyaka hafi 20, bavuga ko iterwa hanini n'ihindagurika ry'ibihe.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho amwe mu makuru avugwa hirya n'ino ku isi. Shuti zacu mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvoa.com. Iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nyuma y'uruzinduko rw'umukuru w'igihugu Burundi Evariste Ndayishimiye mu ntara ya Kigoma muri Tanzania, abarundi baba mu nkambi y'impunzi ya Nduta bavuga ko bumvise ijambo rye risaba impunzi gutahuka, ariko bo baracyafite amakenga nk'uko bamwe muri bo babibwiye mugenzi wacu James Jovin, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu gihugu cya Tanzania.
Ego me twamumese ko perezida w'iwacu w'u Burundi hamwe na perezida wa Tanzania ko bahuye baragana byinshi ku byerekeye iby'ubutunzi n'iby'ubutahuka impunzi. Icyo ubutunzi aswa icho o mwisanzwe ntawo kigaya kuko umba ni migambi yabo hagati ya bene babiri aho icho ni kintu gitomoye gonze kama ikindi nacho umuntu afise kama kenga nico gutahukana impunzi kuko gutahukana impunzi ntivyari bibi gusa keze uko twomba yuko hamwe hamwe umutekano utaramera neza mu gihugu usanga rero bamwe mwumba y'ikibagura gusubira mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Yego twarumvise nyakubahwa mukuru w'igihugu yaratembereye mu ntara ya Kigoma yaje kubonana na mugenzi we bari kuvugana iby'ubuzima bw'ibihugu bihanye imbibi. Nyakubahwa Evariste Ndayishimiye avuga ku bijyanye n'ubutunzi atibagiye n'ingene impunzi zagiye zakigwa na Tanzania mu bihe byarenganye. Yarashimye ingene Tanzania yabyifashemwo mu kwakira impunzi nk'umuvyeyi. Twaragishimye aho ntibibagiye rero nihunguka impunzi ziri muri Tanzania ko zosubira mu gihugu cy'amavukiro narijya harangwa umutekano mwiki gihe. None rero twebwe nk'impunzi turabona ko umutekano mu gihugu cyacu cy'amavukiro ego kweri urahari, ariko tubyitegereje neza haracyaragahaze leta yo kemura kugira ngo natwe tutahuke dufise umutekano mu mitima yacu itunganye.
Kese nabishimye bivanye n'ukuntu ingere no banarahunze kuko umutekano ahantu merereye ntuhagaze neza kuko beshi abiwanje bose barabamaze bica none nacho gituma cyawutse mpunga hashika ngaha aje navyakiriye nabi bivanye kuko sino kwemeza yuko amahoro yabonetse kukizongorane zitarahera aje navyakiriye nabi
turavye nk'ubu hariho nk'intwumba ibintu by'imigwi wigumitera ahantu nk'ubu twarumise mu rumonge bubanza turumva na cibi Tokyo ka hose aho kwaguma haduka ibintu by'ingwano ibintu ne baguma ne barasa nabica abantu twatwumva yuko hari kandi n'undi mugwi kumbure na wene woba uza uva muri Kongo itwa Lady Tabara. Rero ibyo byose byo nibintu bigwa bituma birutera ubwoba tugira ubwoba bwo kwakosubira kujya mu gihugu.
Je bazo rero ni nko kuraba ngene iryamigwi twumva iri kudurumbanya umutekano mu gihugu twebwe yaduteye umutima hagaze kubera ntidushobora kumva ingene byo bava ko ari ibisuma mugaba bakoresha inkoho za rutura ego mbica birutera ikibazo gihagaze tugasaba rero leta ko yo icaririsho kibazo nkankama kuko tutazi mu minsi iri imbere ingene bizoba bishwa biragenda hama bakicara hamwe bakaganira natwe tukaronka ituze mu mitima yacu tukabona gufata umwanzuro wo guhunguka kabiri kandi mu gihe twoba uwo batarayumvamo gusubira mu gihugu cy'amavukiro tugasaba leta n'abajejwe impunzi amashyirahamwe mpuzamakungu ko yo fata akanya ko kumviriza ujya muntu atariyumvamo gusubira mu gihugu cy'amavukiro kuko iyi impunzi ziri ko zirahunga usanga benshi bahunga ibibazo bitandukanye tutibagiye ko haba harimwo abafite ibibazo bibaraba kugatwe kiwabo hanyuma hakabaho nihunga rya rusangi nyene mu bihe haba ari ihunga rya rusangi ariko rero mu gihe umuntu biba atariyumvamo gutaha wasaba ko yoyumvirizwa maze kumvirizwa rero bagafata ingingo bo nyene ubwabo imubereye bivanye n'uko nkumbure atariyumvamo gusubira mu gihugu cy'amavukiro ariko ubyumvamo nawe kweri nibaze yuko ubutahi wabo ni mwiza cyane no mu giswahili bavuga ngo umuzarawo kwawo ni mutumwa natwe turifuza kuba rwosubira mu gihugu cy'amavukiro ariko tukatera kamo leta ko yofata nkama ikibazo cy'umutekano ari nacyo gituma abantu benshi bahunga buri mwanya
nuko vuga yuko nkuko twahunze umwe safisi ganze cyo gitandukanye kandi nkuko no gusubira inyuma umuntu adusubira inyuma bivaye nuko abona yuko ingwane yiwe yaheze muvuga ko icyo kintu cyo kuvuga ati ngo hari abahunguka ni nkuko kandi hariho nabagarukino rero ibyo ntibyo gutangaza byavana mu wese umba afise icyo yaje ahunze cyaje yirutse
turavye bajye bavuga ngo buza gushabura tagata mwaya mezi make nyene turumba ibintu bitagenda neza abantu bakubitwa bagashaya bakononera ubuzima bwabo abandi bagafungwa abandi turavyumva byinshi biducivutu mbere tukaba twagira ko tunasaba ko yotanga umuco leta yova mu gacerere gatanga umuco imbere nk'uwagizwa n'icyaha gahanwa bimwe biboneka kugira ngo abarundi bagire icyizere basubize icyizere ku gihugu cy'u Burundi hanyuma tukaba dusabye na leta y'u Burundi hamwe n'amashyirahamwe atwumva ndetse na Tanzania igihugu cyatwakiriye ku ruhande rw'impunzi twege tubatekanye turi nk'abanyagihugu nk'impunzi zahunze ngaha hariho abantu bamwe bashobora kuyumvira ngo mu makambi y'impunzi ngo niho hakoregwa ngo bubi oyaye habanamba aho duhaye icyizere leta y'u Burundi na leta ya Tanzania ntibadushire kwitukebwe ngo nkumbure turi mu bahungabanye umutekano abantu bari mu makambi y'impunzi twebwe turi impunzi ivyo ntidushobora kwivanga dusabye gusa leta ko yodukorera ibishoboka byose tukaronswa amahoro tukongera tukumvirizwa nk'impunzi mu gihe impunzi yo bitarifuza gusubira mu gihugu cy'amavukiro
aba rero ni bamwe mu barundi b'impunzi baba mu nkambi ya Nduta muri Tanzania baganiriye n'umunyamakuru ukorera Ijwi rya Amerika mu gihugu cya Tanzania James Jovine uruzinduko rwa president Ndayishimiye bavuga n'urwa mbere na mbere agiriye hanze y'igihugu cye kuva ageze ku butegetsi mu kwezi kwa gatandatu gushize mu byo yaganiriye na mugenzi we John Pombe Magufuli wa Tanzania harimo n'impunzi z'abarundi zakiriwe na Tanzania Pierre Claver niyo nkuru aratubwira ibindi
urugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ikigoma muri Tanzania rwari rufise intumbero yo gukomeza umubonano mu by'ubutunzi imigenderanire n'umutekano nk'uko ibiro byiwe byabitangaje icyo bikoze Evariste Ndayishimiye ntiyibagiye kubwira mugenzi we ko yomufasha kugira ngo impunzi z'abarundi zirenga 160,000 zitahuke
ni ndogo kwa kweli zongumuzia maendeleo kati ya nchi za biashara madini
ati Tanzania ni umuvukanye mwiza twaganiriye byinshi harimo guteza imbere ubutunzi imigenderanire uburimyi n'ubworozi hamwe no kubungabunga umutekano ku mipaka y'ibihugu byacu no mu karere kose dufise ubutunzi twese ariko ntitubukoresha neza nkinza habo n'ayandi mabuye agaciro twategetse ko abashikiranganje babijejwe ko bubiganira vuba kugira ngo ubwo butunzi kama bwacu tubushire hamwe ikindi nari naje hano kwiga kuko mfata nka perezida wa Tanzania nka papa wacu kuvyerekeye impunzi sinibagiye kubwira mugenzanje Magufuli ko mu Burundi amahoro yagarutse kandi ko n'izindi impunzi ziriko ziratahuka mu gihugu amatora yaraheze inzego zarashizweho ubu turi ku kivi haratekanye bose nibagaruke muhira
institutions zote zipo toka tunafanya kazi na Burundi pametulia na kweno nyumbani kwetu Burundi
Perezida wa Tanzania John Pombo Magufuli yamwakiriye ikigoma hahano rubibe n'intara ya Makamba mu Burundi yamwemereye ko igihugu ciwe ataco kidazokora kugira ngo ubutunzi bw'ivyo bihugu bibiri butere imbere. Magufuli yabwiye ndayishimiye ko n'ubutare bwa nickel inzahabu n'ayandi mabuye y'agaciro ava mu Burundi agiye kuja araca ikigoma mu gushogwa canke guhingurwa. Magufuli yagize n'ica avuga ko mpunze z'abarundi igihugu ciwe cahaje indaro kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015.
Tumezungumza hayo ambayo ameyazungumza. Warundi warodi Burundi wakajenge nchi yao, nchi imetulia na uchaguzi huu ulikuwa mzuri wa amani. Hakuna sababu sasa ya kuitwa mkimbizi
ati twaganira ivyo ahejeje kuvuga. Abarundi batahuke bubake igihugu cabo, igihugu kirabakeneye. Amatora yaraheze kandi yagenze neza, nta mpamvu nimwe ubu ihari yo kwitwa impunzi mu gihe n'umukuru w'igihugu cabo yaje hano kubahamagarira gutahuka. Tubungabunge kandi amahoro n'umutekano ku mipaka. Ikindi kibazo, twiyemeje kwemerera Burundi bushorera inzahabu ngaha ikigoma. Twebwe turafise amaduka y'inzahabu, nta mpamvu yo gushorera handi. Baze hano badandaze, twebwe turafise na nikeli kabanga, nabo barayifise wabo. Nikeli zacu rero zicishwe hano muri Tanzania, turonka amafaranga y'agaciro me. Tugiye mbere no kubaka n'inzira y'indaragi yizoca uvinza Musongati igacika igitega mu Burundi. Tuzofasha no Burundi byinjire mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'Amajepfo SADC nibaheza gukora ivyo basabwe. Nyene icubahiro perezida w'Burundi, turabashimiye.
Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Asante sana, urakoze, urakoze, ndashime mno, na Barundi bose mlakoze.
Burundi na Tanzania ni bihugu bifitaniye ubucuti kuva kera. Ndetse John Pombo Magufuli yibukije ko ibice 95% by'ibidandazwa biva hanze y'Burundi byose bica ku kivuga cha Tanzania i Dar es Salaam. Gusa umuhinga yigenga yabwijwe ijya Amerika ku bucuti ibi bihugu bimaranye iminsi ya vuba budasanzwe. Kubwiwe bamwe mu bategetsi ba Tanzania no Burundi boba bafise ico basangiye mu rudandazwa rw'igitoro gikoreshwa mu Burundi cyose gica muri Tanzania. Uwo muhinga yikeka ko hoba hariho n'amadeni atazwi bamwe mu bategetsi bo Burundi muri kino gihe bobo barahawe na Tanzania igihe cy'intambara. Ayo madeni akaba yobagira yishugwe mu rugo rudandazwa rw'inzahabu. Perezida Ndayishimiye yagiriye urugendo rwiwe rwa mbere ari ku butegetsi muri Tanzania, igihugu camuhaye indaro we na bagenzi we bakiri mu migwi igwana. Ndayishimiye yanabigarutse ko ku muryango wiwe uzicana ikigoma kuko wahabaye. Pierre Clavin inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Banywanyi bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mugiye mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 7,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,375, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 1,070, 13,630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Mu Burundi imbere ya sentare ntahenyuzwa no kuvuga urukiko rw'ikirenga yicaye igitega. Umushinjacyaha wa leta yasabiye bamwe mu baregwa iyicwa rya president Melchior Ndadaye aribo Ndayisaba Celestin, Gunungu Gabriel, Mushkwabure Ildefonse, Niyonkuru Laurent na Nahigombeye Aniseti gufungwa ubuzima bwabo bwose no gutanga indishyi z'akababaro zirenga amafaranga y'amarundi miliyari 100. Abaregwa bo basaba kugirwa bere no kurekurwa. Desire Tungimana aratugezaho iyi nkuru.
Urubanza rugitangura, sentare yabajije uwaburanira leta ko yibangikanije ivyabo na vyiwe, na wati barahari kandi bari mu micibiri. Ati harabaza gusura imbona nkubone, n'abandi basavye ko bokingirwa kubw'umutekano wabo. ku ruhande nago rw'ababuranyi kiretse umwe wenyene ariwe mushwabure Ildefonse yari yitwaje icabona abandi ntabo bari bafise Sentariti ivyabona rero nibitangure kuvuga ico bizi kuri urwo rubanza ivyabona umunani biri ku ruhande rw'uburanira leta baratanguye gukurikirana kuvuga umwe wese icazi umwe ati jewe ndi mu basoda bagize inama yo gutembagaza leta kandi nde no mubagiye gutera ku kirimba kwa perezida abajijwe ica sangiye n'abafungwa ati kubona tuja gutera tuvuye mu makambi tugashika ku kirimba atawudutesheje biboneka ko abari bajijwe umutekano w'umukuru w'igihugu bari badushigikiye kuko bari kutugwanya aho rero akaba ariko yagiriza mushwabure Ildefonse yarajejwe umutekano wa president Dadaye yaranongeye ati no ku kirimba ntibatugwanije kiretse amasasu make yavuze gushikaho basohora Ndadaye bamunyegeje muri Burende duca turayikurikira gushika mu ikambi ya Muha icabona kindi nacyo kiti jewe nariboneye Celestin Ndayisaba aje gusubiza inkoho abari bateye bari batwaye umusoda twakorana nkuko witwa Kamana yari ku isonga ry'abatembagaje ubutegetsi yari yabitwemeye kazo yidusubiza ati byo byose ni vyerekana ko yari kumwe nabateye ikirimba cy'umukuru w'igihugu muri ugo rubanza rero ikitari kimerewe na benshi nukumva umuntu ariko arasura ataboneka avugira kuri mikoro gusa hanyuma bikemegwa na Sentare ayo masura yari atatu umwe ati jewe narabonye Celestin Ndayisaba ariko atanga amategeko mu basirikare bagumutse ku kiraro cha Muha mu gisagara cha Bujumbura uwundi ati jewe nije naburiye mushwabure ko ariko arahigwa n'abansi ivyo vyabona bihejeje kuvuga ivyo bazi kuri abo bafunzwe Sentare ikaba yavuye ibaza uburanira leta ico yipfuriza abo yitwariye nawe ati turavye icaha kibagira buhanishwa umunyororo wo guherayo uruhande rw'abasaba indishi nabo bati nibahanishwe ihadabu y'imiliyaridi ziri hagati y'ijana na zibiri n'ijana na zitatu hambavu y'uwo munyororo wo guherayo abitwariwe nabo bati ahubwo turiko turarenganywa Sentare nitweze dusubire mu miryango yacu Sentare ikaba yaciye ishyira urubanza mu mwiherero ikazotanga icavuyemwo mu minsi itarenga mirongo itatu nk'uko amategeko y'imanza z'ivyaha abivuga Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika